Ebudia. Onwe be di fi follow one gente tamba go bu. Ah ha ya podo wa kataka. Emakwa na Jehovah ne kwa too much. Otu abo somebody won.
ONYE NWERE looking, ONYE NWERE mother, ONYE NWERE mother.